No, I shouldn't call. No, I shouldn't fall. No, I'm all alone with you. No, I shouldn't want someone I've lost. Drive against the wall with you. It's dangerous, tasting your lips. Just stay away, don't make me mad. It's dangerous, the way I live. Cause when you go, I lose myself. You know I will always stay here. You know I will always stay here. You know I will never forget. You know I will never forget. Da 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 da.
Da 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 da